Choja. Penzi langu wali basi ni kupe watu wakusifie. Mie jivunie ni kupe na minafasi jamula penzi wote wajue. Mie washangae tulongeze samani hani wapate kusema midomoni. Kwanini weni mzuri wakupuske mitanda. Sama tangi limpaka wale masikini. Sio mitandao